zamilu sohlu kanisa uhluleka abaphansi bavumile ukuba sifani leni thina sobabini masikunye iyajabula jabula sonwabile siyathandana bazamilu sohlukanisa uhluleka abaphansi bavumile ukuba sifani leni thina sobabini masikunye iyajabula jabula
Happy.